tushuki tunapanda Wanda bebe Nishina kwanda Nigena pamba na mizu kamepanda Wanda bebe Kama kala mwanda Siku zote tushuki tunapanda Wanda bebe Nishina kwanda Nigena pamba na mizu kamepanda
Nafundishe salamu za kwetu, sawa? Nikisema murembe, murembe unora.